Molweni igama lam ndingithulisa amayalo. Bendikhe ndadlala ke kulo ncwadi ithi Buzani Ku Bawo, ndilinganisa umlinganiswa omthobeka ndizawuthetha ngaye. Uthobeka uthi umbuzo wam, chaza ukuba kutheni umlinganiswa ongithobeka kusithiwa uthobekile utyatyadule ude uyoma ekufeni kwakhe. Kulungile ke, abalinganiswa abaninzi abathetha ngothobeka bacula culo linye apha encwadini, bencoma isimilo sakhe, bencoma ukuthobeka kwakhe. Umzekelo, umagaba uthi kwizwi lakhe, zwi lakhe, ndifuna intombi kamcothama izorhoqa amajamana apha endlini. Lo mntana lowo uthobekile, ufanele umzi wendoda enenjongo. Akhuzi zwi lakhe, jini, unyanisile magaba. Isimilo salo mntana sikhalisa yonke le lali yasezazulwana. Yintombi loo mntu lowo, yintombi yakhe umzi katatayo ngongathi yendile ingendanga. Avalo mazwi abonisa ukuthobeka kukathobeka. Ngenye imini uThobeka ufika kwabo kuthe nqwadalala obawo ngasebuhlanti. Abaleke otshona kumamakhe eyosabela le nto ayibonayo. Ufika umamakhe emxelele into yoba uzawutshata, etshata nogugu lethu. Soka elo angakhange abe nanto imdibanisa nalo. Nalapho uThobeka ngokuthobeka kwakhe angakwazi umphikisa umamakhe. Kodwa yazama ukuthi, mama, cela uthethe nobawo. Noko andizanga ndathetha nogugu lethu ngento lolu hlobo. Akathi gugu lethu uThobeka, uthi nobhuti gugu lethu into lolu hlobo. Athi umama khe kanti uzawutshata nogugu lethu, uthanda ungathandi, njengoba usuthi awumqhelanga uzamqhela. Uthi akubona into bakalungelwa uThobeka athi, mama, zilumkeleni izinto nizenzayo, qalani nijonge nokuba singabantwana na, nokuba niyasizala na, kodwa ngamanye amaxesha la siphila kuwo. Hayi, umadongo akafuni nova ngentombi yakhe. Athi ngoba sikuzala Thobeka uzawutshatela kugugu lethu. Namhlanje uThobeka utshata nogugu lethu. Ufika ugugu lethu isandla esisakhe sibotshiwe. Uthi xa sithi umfundisi gugu lethu, tyikitya into yoba wena uyazibophelela namhlanje into yoba unenkosikazi engithobeka. Athi ugugu lethu andizokwazi. Uthi utata kagugu lethu ndizamtyikityela. Nalapho athobeka uThobeka atyikitye uzwi lakhe. Uzwi lakhe xolo. Namhlanje kusemveni kweminyaka elishumi uThobeka wayetshatile nogugu lethu engazange phofa phina mbone ngeliso lenyama. Senabantwana abathathu. Ngaba ngabani? Asiyazi, bachazwa ngencwadini. Ndinayo into ethi uzwi lakhe ngalaa mini wayesithi, ndifuna intombi kamcothama izorhoqa amajamane apha, ndifuna intombi ezondondla. Wayefuna intombi ezamondla nyani. Nangu ngoku uThobeka eshiyeke naye senabantwana esingabaziba ngabakabani. Akusenani ke ngoba uThobeka uthobekile. Uqoqoshile uThobeka zonke izinto zakhe neentsana zakhe otshona emthatha. Uya kwindoda yazi ayimfuni, zange imfune. Ngenxa yoThobeka kwakhe ulandele imithetho abazali wayotshona nabantwana. Ufika phayana kwenzeke kanye ngolu hlobo becinga kokwenzeka ngalo, akho nto itshintshileyo. Yaphambana ugugu lethu. Le nto uyishiye ngasemva iminyaka elishumi namhlanje yamlandela. Kanti bafuna ntoni abazali bakhe kuye? Bafuna ntoni empilweni yakhe? Uthi ugugu lethu kuThobeka, Thobeka, ufuna ntona mamelakhe? Uthi uThobeka, bhuti gugu lethu, yava, bhuti gugu lethu, ndicela ndiyeke sawuthetha ekuseni. Akanamsindo, ayinamsindo le ntombazali ngoba ithobekile. Uthi ugugu lethu, kungoku uyazi la phina uba ingomsulo asiphathela ntoni? Uthi na bhuti gugu lethu, soze siyazi loo nto leyo, kodwa yonke imibuzo yakho ndayiphendula kakuhle ngomso, ndidiniwe ngoku. Ufezekisa nyani ke into yoba amazwi kagugu lethu aza kwenzeka. Ndimamele. Uthe uThobeka asawubona uba ushiywe kugugu lethu apha endlini noxakwa, wenza into ayifundisiweyo kowabo, waguqa wanika idolo ukutya kwabo. Wehla ngeculo elithi, unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke, zobagcina ubancede. Uthi akugqiba uthandaza athi phe emazantsi emthandazweni, kungcono ukuzenza kunokwenziwa. Uthi akwaba bazali bam bebekhona bazoyibona le nto bandifaka kuyo. Abuhlungu la mazwi, kodwa kwakumele uba yena owathethile yena, kodwa ngenxa yoThobeka wathula. Yafika ugugu lethu, ubethe umntana oqala ngezembe, ubethe wesibini, ubethe wesithathu, uyoqhina kuThobeka. Uyabhubha uThobeka engazange wazichaza into yoba yena uziva kanjani ngayo yonke le nto. Yho, kodwa uThobeka yayilula le nto. bangapha abantu ababhubhile ngenxa yothobeka kwakhe, bangapha abantu abangasekhoyo ngenxa yothobeka kwakhe. Akekho ugugu, akekho unomampondomise, akekho umzamo, akekho yena Thobeka ngoku nabantwana abathathu. Uphila umagaba wefuna loo nto, yave imiphefumlo ngengasekhoyo. Yhu, hayi bethunana, kutheni kanti abantu abalungileyo benyuka besehliwa kangake emhlabeni? Andithini ngandiva kakubi, andithi makungalungwa, kodwa bethunana, khawulunge ube nendawo apho abantu baza kuhlonipha khona. Yhu, hayi Thobeka.